Wengane zakwethu kuphi nakuphi la kufinyeka kulo mbuso njengamanje kubuyelayo yena ke umathinto wacebisa intombi zemgqomela amahlaka abanye zibaqamela imali ethi buwazi ngane kwethu ngakusuku lakho lokuqala la ngifisa ukutshala ukuthi unenhlahla ungabe usakhohlwa ke ukusubscribe ushare uphinde ukomenta okukhulu nakho konke umusubscribe hayi kumele ke hamba ngane zakwethu Navigator uKhala ngeNcindezi mayelana nempilo yakhe ukuthi ke ningathuki ngelinye ilanga uma ke kuthiwa umuntu ovelelwe isigameko noma ke kuwumuntu ovelelwe inkinga ngoba mangabe bayama celebrate silindela okukhulu kubona bonke kodwa ngane zakwethu ngiyafisa ukuzovula khomela nalolu daba ukuthi wena ngabe uthini uthena ke yena uma nginabantu kufanele ngiveze izinyo kodwa izinkinga nginazo xaqa ukwenza and ezinye azikhulumeki nokukhulumeka wasethi namhlanje ngizwe sengathi inhliziyo iyama straight I can't even think straight kusuke sewujule kakhulu uma ungasesabi nokulala forever okubuhlungu ukuthi akekho yongithatha serious cause kwaziwa ukuthi ngigula ngekhanda wasethi depression is real ngane zakwethu sifisa ukuthi sikwazise ukuthi ama celebrity nawo anencindezi enkulu ezi ephila njengawa kuwena wedwa ohluphekayo kodwa ke lokhu kubuyisa ithemba ukuthi nabantu abaphezulu banazo iy'nkinga okuchaza ukuthi singalibeka ithemba siyafisa ukuthi simfisele okuhle uNavigator Gcwensa.